Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare Hare.